Isinqandamathe sikaDJ Zinhle angeke size silubhade emngcwabeni ka aka bafethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngofeze ngintuthunga wakho imali bathi i-last born yamagumede, mhlampe mangabe usemusha like hands, uphinde futhi ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare kwikhono okukhulu kunakho konke. Bafethu, ukuhlonipha isiko kuyikona okwenza ubungani mahosana. Uyisinqandamathe sikaDJ Zinhle engaphumelela ukuhambela inkonzo yesikhumbuzo nomngcwabo ka-AKA. Lokhu nje kuvele esitatimendeni somndeni ka-AKA besibhekisezweni mayelana nezinhlelo zokufihla losaziwayo u-AKA ogama lakhe langempela ngu-Kernan Jeremy Forbes wadutshulwa wafa nozakwabo uTebelo Tips bephuma ukuyodla isidlo sakusihle wishe emgwaqeni kuFlorida ngolwesihlanu ebusuku eThekwini. Yize-ke izungeze iy'nkundla zokuxhumana amavidiyo abonisa ukubulawa kwalo mrepo othandwa izigidi zabantu eNingizimu Afrika. Umndeni wakhe uthe awuzukunaka ukukhulunywa kulezi iy'nkundla zokuxhumana, kodwa ucela ukuba unikezwe isikhathi sokuzilela indodana yabo. Umndeni uveze ukuthi inkonzo esikhumbuzo izoba se-Sandton Convention Center ngolwesihlanu ngo-3 ntambama. Kuthiwa-ke ayingcosana amathikithi akhona, futhi-ke ayotholakala ewebthiki kulaba bengeke bakwazi ukufinyelela khona, bazosebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukuthamela le nkonzo. Umndeni ka-AKA ubonga kakhulu ukwesekwa umndeni kabungani, futhi wakwamukela ukuthi akazukuba khona enkonzweni yesikhumbuzo nomngcwabo. Lo mndeni uveze ukuthi umngcwabo kaSupermaker nokuyindlela ayetekitiswa ngayo AKA nabalandeli bakhe uzoba sezingeni lesifundaze ngokoxhaso lukahulumeni, kodwa-ke uzohanjelwa esithi. Bafethu, izona ezihamba phambili ezithinte lapha nesinqandamathe sikaDJ Zinhle ukuthi asizukuba khona enkonzweni yomngcwabo, kanjalo futhi nasemngcwabeni laphana wakhe u-AKA. Wona mhlampe ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Uzokhumbuleka ukuthi-ke uDJ Zinhle unengane no-AKA, ngakho-ke isoka lakhe uDJ Zinhle lithi angeke lize liphumelele emngcwabeni we-ex yentombi yakhe. Wona mhlampe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ahlanga lapha no-comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho uvo ngalolu daba. Mina-ke ungumfezekile asibhona emagumade sengiphuma kanye, kodwa-ke ngiyakuthembisa ukuthi sizohlangana futhi kwivideo elandelayo nesikhathi esilandelayo. Kwakho nje ukuziphatha kahle, bese uba nobusuku olumnandi. Ngithanda khona.